Murumvara zijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'amakuru duhera kuyo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloyce Bigirimana.
Mwaramutse Jeffrey, turahera ku ntureka zivugwa muri Sudani. Impande zibiri ziriko ziragwanyira kwigarurira umugwa mukuru wa Sudani Khartoum zemeza ko zaguye ibice zafashe ejo ku munsi wa mbere. Abanyagihugu b'i Khartoum bavuze ko habaye ibitero by'indege n'ibikoho bya muzinga ejo ku munsi wa mbere. Wabaye umunsi ugira gatatu igisirikare cya Sudani gitana mu mitwe n'abaparakomando bo mu muhari Rapid Support Forces. Volker Perth ni intumwa idasanzwe ya ONU muri Sudani yabwiye amenshi makuru aho ari i Khartoum ejo ku munsi wa mbere ko abantu hafi 185 bamaze kwicwa n'abarenga 1,800 bakomeretse kuva izo ntambara zitangura ku munsi wa gatandatu. Ibitigiri by'abishwe bishobora kwiyongera mu gihe abakomeretse badashobora gushika mu bitaro kuvugwa. Igice kinini cy'umugwa mukuru nticagira umuyaga nkuba n'amazi ejo ku munsi wa mbere. Iyo mishyamirano kandi yarahungabanije n'ibindi bisagara bya Omdurman na Bahri aho ibitaro ibiraro bibifatanye na Khartoum byazibiwe. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ejo ku munsi wa mbere kandi yarateye ibyatsi izo ntambara ahamagarira abakuru b'impande zishamiranye guhagarika vuba bwango ugo ruhagarara bakagaruka na ituze no gusubira kuganira. Ibisirikare uko ari bibiri biriko biragwanira gutegeka Sudani byarigeze gusangira ubutegetsi bw'imfata kibanza. Abagwanira ubutegetsi ni General Abdel Fattah al-Burhani arongoye igisirikare cy'igihugu na General Mohamed Hamdan Dagalo arongoye umuhari RSF. Umuhari RSF wemeza ko wafashe ikibuga cy'indege hamwe n'amakambi ya gisirikare. Igisirikare nacyo cya leta cyemeza ko cyongeye kugenzura televiziyo y'igihugu. Ishyirahamwe ry'abaganga muri Sudani ryavuze ko abasivile hafi 97 bamaze kuhasiga ubuzima n'abasirikare 45 ariko ibyo bitegere byariyongereye. Abahamagarira guhagarika iyo ntambara ku mugabane wa Afrika barimwo ubumwe bwa Afrika, ishyirahamwe IGAD rihurikiyemo ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byo muri ako karere rujejwe iterambere. Iryo shyirahamwe IGAD ryavuze ko perezida wa Kenya William Ruto, wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir hamwe n'uwa Djibouti Omar Gere bazoja i Khartoum gufasha guhagarika iyo ntureka.
Washington, ijwi rya Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika ni hano muri Amerika aho ubutungane buvuga ko bugiye gufasha Ukraine mu twigoro irimo two gutohoza ku byaha byo mu ntambara byakozwe n'Uburusiya muri Ukraine. Umushikiranganji w'ubutungane wa Amerika Merrick Garland yavuze ejo ku munsi wa mbere ko agiye kugena umushikiriza manza hamwe n'umuhanuzi mu by'amategeko bazofasha muri utwo twigoro. Garland yavuze ko uwo mushikiriza manza azoba afise icyicaro kuri sentare y'abanyaburaya iri Irahe mu Buholandi hari nyuma y'umubonano yagiranye n'umushikiriza manza mukuru wa Ukraine Andriy Kostin hano i Washington. Abategetsi bo mu gisata cy'ubutungane muri Ukraine bamaze igihe bakorana n'ubushikiranganji bw'ubutungane bwa Amerika mu gutohoza ibyaha byo mu ntambara. Muri ibyo byaha hari ubwicanyi bwakorewe Abanyamerika mu gihugu cya Ukraine. Kongere ya Amerika iherutse no guha ububasha ubwo bushikiranganji gukurikirana abagirizwa ibyo byaha byo mu ntambara bari ku butaka bwa Amerika. Uburusiya bwo buvuga ko butigeze bukora ibyaha byo mu ntambara kandi bukanahakana ko butera abasivile mu gihugu cya Ukraine. Kuri Amerika kandi Taiwan izogura misile 400 ziteregwa ku mato zikoregwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kuba iriteguye mu gihe yotegwa n'Ubushinwa. ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwatangaje ayo masezerano yo muri yaridi umwe n'ibice 17 by'amadolari za misile ku itariki ya 7 z'uku kwezi kwa kane ariko ntibwavuze umuguzi wariwe ikimenyesha makuru Bloomberg cyo muri Amerika cyashize ahabona ayo makuru nico cyavuze ko umuguzi ari igihugu cya Taiwan ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwaranse gutomora ko kuri ayo masezerano ariko uvuga ko Amerika igiye guha Taiwan ibikoresho bya gisirikare byo kwikingira umwatsi.
Washington ijwi rya Amerika.
Nayo muri Canada abakozi ba leta barenga 155,000 baragabisha kuja mu myiyerekano ku munsi wa gatatu wejo mu gihe batokumvikana na leta ku kudugirizwa umushahara hamwe n'ibindi basanzwe basaba leta. Abo bakozi bakora mu bisata birenga 20 harimwo n'icamakori bakora ata amasezerano y'akazi bafise kuva mu 2021 bumvikanye mu ndwi heze kuja mu myiyerekano mu gihe atacova mu biganiro. Abategetsi barongoye sendika yabo bavuga ko izo mpande zibiri zitaregereza kumvikana ku mushahara ku gukingirwa mu kazi hamwe no kugukorera mu ngo zabo. Bavuga ko bamaze imyaka hafi 2 bari ku meza y'ibiganiro ariko ko barushe kuguma barindiriye ataco babona. Baragabisha ko mu gihe atamwumvikano uzoba urashikwa ko igihe cy'isaha 3 z'ijoro zo kuri uyu munsi wa 2 kwa tankeka iyo myiyerekano ico izoshitangura ku munsi wa 3 mu gaturuturu.
Alois Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104.3 mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25/31/41 kuri Weshatu radio yacu voa.com naho murahadusanga naho kuri Facebook, Twitter, YouTube na Instagram mudusanga kuri @voaradio yacu. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo: mu Burundi ishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi na leta riremeza ko rifite umugambi wo kurihagarika burundu.
Ikadutera amakenga rero niyo nyifato rero bamwe rero mu ntwaro bashya bagaca bagira cyane ibyo tubona hirya no hino byo gupfungira abantu gusa kubarema intandiriza kubomora amapermanase n'ibindi tubona neza yuko babifite iyo bitumbera kurafira ayo majambo abagenda aravugwana nabo batware bavuye bamwe.
Depite Agathon Rwasa ayoboye ishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Mu Burundi aho kandi ejo inzego za polisi n'iziperereza byazindutse bisaka mu rugo rwa Ale Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe. Naho muri Sudani intambara hagati y'impande zirwanira ubutegetsi muri icyo gihugu igeze ku munsi wayo wa kane. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Polisi y'u Burundi iri kumwe n'abakozi b'inzego ziperereza ejo bazindutse basaka mu rugo rwahoze ari minisitiri w'intebe Ale Guillaume Bunyoni. Basatse mu rugo rwe ruri Bujumbura no mu ruri mu ntara ya Rutana. Izo nzego zirakeka ko haba habitse amafaranga menshi. Eloge Willy Kaneza akomeza inkuru.
Kuva mu gatuturu ko kuri uyu wa mbere abapolisi benshi babonetse ku rugo rwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Ale Guillaume Bunyoni ruri ku musozi wa Rongero muri komine n'intara ya Rutana mu manuka bushira ubuteruko bw'u Burundi nk'uko abahaba babibwirwa ijwi rya Amerika. Igihe cy'isaha imwe ya gatondo haciye haza ubutwara iperereza mu ntara ya Rutana ariko umwe na komiseri w'igipolisi muri komine baherekejwe n'umuwopeji n'abandi bapolisi benshi niko baziboneye batubariye. No kuwundi muhana wiwe usanzwe uri mu gisagara cya Bujumbura byaruko nyene uri muri karitsiye ya Gaseke buye mu manuko bungwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Abapolisi sinzi bazindukiye kumuhana uwo mwubahwa nk'uko bamwe mu babanyi baziganirwa rya Amerika. Amasoko yacu yibaza ko abaroye kuri urwo rugo naho nyene hoba harimwo abo mu biro bikuru by'iperereza. Mu baje gusaka twabonyemo abantu bambaye kostime bishoboka ko ari abo muri SNL iperereza yemwe n'abana babasohoye bicazwa ku ibaraza niko babibonye bongeye ko None amategeko akurikijwe hari cyononywe umutahe urahari kandi nta muntu yigeza kubagwa mu gaseke buye ni igikorwa gisanzwe cy'igipolisi mugabo muratahura ko atakaburimbo urugo rwa bunyoni nirwo nyene rwashakwa kurusha izindi ni kumwe mu ntwaza ngabo zegereye umushikanganje aje rw'umutekano yabwijwe ya America mu rutana inzu yabaye kwisakwa iri ku musozi wa Rongero mu kibanza kinini cyane kirimo nibuga by'inkino kirete imfunguzo zo ku muryango mukuru rw'injiriro zifiswe n'umwe na umwige mahakora na rundi rufunguzo na rumwe ya polisi basanzeho igihe bashaka kuguru inzugi umushikiriza manza akizigenza wa Republika Sivese Nyandwi yatanze ubutumwa kuri telefone kuri izo nzugi zibomorwa umutangu teka isakwa jama zuri wahoze ya rumushikanganji wa mbele uburundi wasohowe mwijoro jokuru w'Imana nkuko amasoko yacu yabitubwiye Sivese Nyandwi ya usohoye yanditse impamvu ivuga ko muri ayo mazu hakekwa kuba harimwo ibifovya by'amafaranga menshi muri iminsi hari ke ku muntu yoba afite amamiliyari 200 mu nzi we wenyene ni kumwe mu bayagariye ibiro by'umukuru w'igihugu washikiriza ibijyanye n'abika amafaranga mu mazu na president Ndayishimiye ndayishimiye amaze iminsi avyijogota mu kwezi kwa gatatu guheze yagamishije abayatunze mu nzu ko ashobora guhindura inoti z'u Burundi bagasigara muri kabaza aha yari mu masengesho yari yatunganijwe n'inama nshingamateka na nkimuzamateka biri hamwe
kubera gusibihera abantu bagiye bakavagura ahantu badasikaniza barabirunda mu nzi wabo
mose mwasanzwe ibyo bihara nabigize ibipapuro niho muzovyeme
nzabigira ibipapuro
yajyane muri banki hakirikare bantu
kuko mose n'isaha ntawo muzi wagiye ku isoko uzotaha muhira usaga ibihara n'ibipapuro
cyangwa ngira umusako
ijwi rya Amerika ryashatse kumenya niba isakwa ryo bafatwa nko guhagurukira barya ibiturire bo ku nzego zo hejuru no kurwanya kudahana mu Burundi nkuko president Ndayishimiye yaziyemeje yakije ku butegetsi mu 2020 maze rihamaga umunyamategeko Dieudonne bashyiraho ishize akurikirana ibibazo by'Uburundi kuva kiri mu nani z'abanyeshuri muri kaminuza
bishobora kubamo amayira abiri imwe ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya canke naho ugasanga ni bihangange biriko bipfa ubutegetsi ariko atantumbero yo kugwanya bakaboko koko irimo mu Burundi abantu bari muri politike babona umengo baje guhiganwa mu gutunga ubutunzi budasobanutse
neza bashyiraho ishize avuga ko icyangombwa ari ukubahiriza amategeko kuri bose amakuru y'ijwi ry'Amerika ryamenye ariko ritabashije gutohoza neza nuko igihe igipolisi n'abakozi bigendereza baje mu gaseke buye ka Bujumbura arenga iyo mebunyoni atariho yarari ariko amasoko yo mu bushikiranganji bw'umutekano yatwemereye iby'amasoko yacu yemeza ko kurugiwe hasigaye amucungera imparurwa ni bake cyane sino kubwira igitigiri cyabo kandi ibisa n'uko atabakeneye yabubakiye akazu hanze kandi niyasohotse ntibamenya ngwaro yahacanke byagenze gute mu ntango zo kwa 2022 niho umukuru w'igihugu yasaba inama nshingamateka kumwemerera gusubiriza giturumbuka umushikanganji wa mbere arenga iyo mebunyoni bari bamaranye imyaka ibiri amusubiriza Gervain de la Kobucha bari babisikanije ku mwanya w'ubushikanganji bw'umutekano nta mvuzo zigeze zitangwa n'ibiro bya president Ndayishimiye gusa iminsi mike imbere yaho harumvikana mu mvugo z'abo bagabo babiri imvugo zifobetse zo guterana amajambo mbere y'umukenyezi wa bunyoni yari yagaragaye mu rushengero rw'abakizwa ari kumwe n'umugabo w'i we atanga ishikano wagishimwe agira ati twaheruka guhura n'uyu mukozi w'Imana umutware wanje ari umuministre none ubu ni umushikanganji wa mbere n'ibiri imbere turabyizeye yabivuze amwenyura cyane arenga iyo mebunyoni niwe wenyine kugera ubu mu Burundi afite ipete rya commissaire de police general zingana na marshal mu gisirikare bunyoni yaramukijwe amabanga menshi iri ku isonga akaba ari umushikanganji wa mbere ari mu bategetsi b'abarundi bizwi ko batunze kandi akabigendera mu nyambaro cyane cyane no kugendera mu miduga izinze cyane ahatagera umutwe y'amasaha n'ibirato bikozwe mu nzahabu abatari bake baramwikese ko afite amasosiyete yimba ubutare muri Congo no kuba yarivye amahera menshi mu gihugu ariko ubwo nta rwego rw'ubutungane rurabyerekana umushinjiza manza akizigenza wa Republika Sivese Nyandwi yitabye telefone ubwo yatubwiye neza ibyo byafashwe n'icyatumye yikeka ko amazu ya bunyoni arimo ibifo by'amafaranga umuvugizi wiwe Aniyate Bangirikenge niko kuko amaze kuvanwa mu mabanga leta zunze ubumwe za Amerika zamusubije ko ibihano zamukuyeko hari mu kwa 12 umwaka uheze icyo gihugu cya mbere cya Rutura cyagirije bunyoni kuba yagize uruhara mu mabi yakomeye niho nyango wajya agateka kazina muntu mu Burundi rero yabika neza
aho mu Burundi kandi ishyaka SNL ritavuga rumwe na guverinoma riremeza ko rifite umugambi wo guhagarika burundu umuyobozi waryo Depite Gatorwasa atanga urugero rw'ukuntu leta ibabuza gukoresha inama ntiyari teganijwe ku wa gatanu w'icyumweru gishize agatorwa sa yabiganiriyeho n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Diane Nininahazwe
ubwo twari kugikora itariki 14 ku mugoroba w'itariki 10 nyuma y'isaha 12 umuyobozi mukuru mu bushikiranganje aratelefona amenyesha yuko icyo gikorwa kidashoboka ngo kubera hari ikosa mu rwandiko twabarongikiye hanyuma ndabazi none ko bumviye ko hari ikosa rekaho ndabikosore hanyuma ndabazanire ibikosoye ntiyagira kabisa
iryo kosa babamenyesheje muragemera ko ryarimo ryari ryahe muri iryo kete mwarungikiye ubushikiranganje
bw'igihugu twavuze itariki mugabo ko batutavuze itariki nabyo nyine nabo bakurikije uko amategeko avuga mu gihe byanditse mu itegeko yuko igihugu kimenyesha amasaha 72 imbere yuko kiba ibyo nabo nyine bari kubona yuko kubikosora ko byari ikintu gitoyi cyane nuko twavuye twumva yuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ari nawe utwara ubwo bushikiranganje bavuga yuko mu mezi abiri ngo CNR gutoba itakibaho ngo itoba yayejeje nibaza yuko bakoreye kuri ibyo aho gukorera ku by'amategeko ategekanya
kuki mutarungitse ikete rishasha ngo bapfume banka ryamaze gushika muri ubwo bushikiranganje
amasaha yararenze yamamaganye amasaha 12 z'umugoroba igiko gitekeranijwe bukeye izaho 8 cyakora uwo bwose cyane twaciye tubandikira bukeye twarandika ikete twarabijanye tubaha ibindi sango turarindiriye nawe nimba batazorindira ku munota wa nyuma ngo batubwire yuko naho bidashoboka kumva bashobora kurondera byitwaje nyine nk'ukunduko
hari ivyo mwari muciye ku masonga mukanya muvuga ngo hari umugambi woba uhari wo gufuta Senela uwo mugambi amakuru mu bifise ko muyakurahe ibyemezo bikabivya
amakuru tuyakura mu makoraniro bigo barakora hijya no hino amadiskuru akajamba avugwa n'uwo mutegetsi w'uwo mugambwe tukabona rero ku mbure n'imyifato za bamwe bamwe mu ndongozi bikabitiye amakenga turaje ku mbure n'agahitiye abantu bihaye kwandika bakagenda bataka ubushikiranganje ngo ibintu biracika mu mugambwe kandi akayicika ibyo byose tubona rero bifitanye isano rero n'ayo majambo umutegetsi agenda aravuga bikadutera amakenga rero n'iyo myifato rero bamwe bamwe rero mu ntwaro bashya bagaca bagira cyane ibyo tubona hirya no hino byo gufungira abantu ubusa kubarema intandibiza kubomora amapermanase n'ibindi tubona neza yuko babifiteyo bitumbera
imvugo iri muri CNL isa nk'iyo umenga iranyuranye gato n'imvugo ivugwa n'abategetsi bari ku rubuga ndetse namwe mashyirahamwe avuga ati hariho intambwe barabaye agatorwasa umuntu yofatiki akareka kuki kubera mu gihugu imbere ku rubuga rwa politiki mu by'ukwigenga kw'imigambwe n'abatandukanye mu batavuga rumwe na leta muri iyo migambwe
urumva hariho imvugo y'abategetsi bo hejuru wumva ko ari imvugo nziza naramwe bamwe rero usanga bavuga nyine imvugo nyine wumva nyine yuko ari nk'igikukabura nyine abagomba kudukorera ibitari byo ugaca ubona n'imyifato y'abatware bamwe bamwe hariya hasi yego mu mvugo y'abategetsi bamwe bamwe iterambere ryo babihari harira mugabo ku rubuge ibyo duca tubona bica bigwiza n'ubusa ya mvugo
mu mezi abiri gusa ubutegetsi bushasha buziba burumanije imyaka itatu uramutswa igihugu cy'u Burundi ni hafi gice camanda ubwo butegetsi bwemerewe kuzogira ya mbere byifashe gute muri iyo myaka itatu aha turavuga ku kibazo cy'ubutunzi hari imaze iminsi bivugwa na Kizigenza w'ico gihugu avuga ko ata Murundi akenye kandi ico gihugu kiri mu vya mbere bitunze muri CNL mubibona gutyo hanyuma muri ico kiringo c'imyaka itatu ho amanota angana gute muri ko muratanga
kintu twabonye nuko menga ubutegetsi ntibuzyo buriko buraja menga n'ugutabatora nta kintu bavuga bati twishinze kuzokora iki muri kiringo tubone yuko carangutse by'ukuri ku cyo muvuze kijyanye n'ubutunzi ubukene bwo buragute kandi bigaragarira ku isoko rero dufate nk'akarorero umuntu yahembwe 100,000 by'amafaranga y'amarundi mu mwaka w'2020 kugira uno munsi ahembwa yo nyine nta n'amafaranga 10 bamwongeye mugabo kuva icyo gihe cy'umwaka w'2020 dufate nk'ikiro cy'ibiharage cyagugwa amafaranga 900 cyazinze rwose ku mburi 1,200 uyu munsi igwa 3,500 hagati 3,500 n'4,000 wumva kuri wa mushahara ataco wiyongereye ku 100,000 cy'1,200 wumva uyu muntu ashobora kubaho ukwezi kose abashijeho na wa mushahara kuvuga ngo igihugu cy'u Burundi kiratunze iyo ni imvugo novuga ni imvugo y'abanyepolitiki mugabo kumburiye bo babona ibyo bafite bakibaza ngo bose barabifite none ko bavanga Burundi batunze ko badushora ibintu bingana iki mu mahanga
ariko aravuga ko adashigikiye aravuga ko adashigikiye cyane abaje kudandaza no kubitwara hanze ngira aheraho ariho
none ko Burundi atarizinga hari ibyo dukeneye mu mahanga nkuko hari ibyo dukeneye kuko twashora mu mahanga kugira ngo natwe tubone amafaranga y'igusuma ibyo tudashobora kuronka ngaho iwacu.
Honorable Agathon Rwasamu ramutwa umugambi Senel utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi twashimire kuri kano kanya muhayiju rya Amerika.
Natwe turabakengurukiye mugire ibihe byiza.
Aho mu Burundi kandi abagize imiryango irenga 200 yahitwa Buhina mu rizoni ya Kiyenze muri komine Kanyosha aho mu ntara ya Bujumbura baravuga ko barimo kwirukanwa mu masambu yabo iyo miryango iranenga butabera ko ntacyo burimo kubafasha barasaba ko urubanza rwabo rwakongera gusuzumwa. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye yifashije abanywanyi bayo mu Burundi turagezwaho na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Urumva rero hirya yezo mu kwindwi 13 bo bimirije kutubomorera kwa mazu tuve mu ibarabara tuyerere.
Uyu ni umwe mu banyagihugu bavuganye n'isoko rya Tru ku mutumba Kiyenzi muri komine ya Kanyosha bataka leta kugira ntibangazwe ngo bave mu matongo yabo. Bagize imiryango irenga 200 ikomoka ku witwa Ntakarenga Umworo yo ku mutumba Kiyenzi muri komine ya Kanyosha ivuga ko yatanguye kuburana urubanza rw'amatongo babayemwo n'uwitwa Kavamahanga mu 1977 muri kino gihe iriko yiyamiriza ingingo sentare yo mu Kabezi yaciye mu mwaka w'2012 yuko bimuka mu matongo babayemwo.
Urumva rero hirya yezo mu kwindwi 13 bo bimirije kutubomorera kwa mazu tuve mu ibarabara tuyerere na cyakiringo sentare yababarira ntibariko baratubahiriza ibyo bari batubwiye ko twe tubanza kujya bikera biri muri Nyatongo ntabyo turiko turajya niho bariko baza bararura n'imipanga tukazugumira tukarira ubwana buza budufata buza busuririrako ubutwiri bw'inzara n'ibitoki umusakazi ngahanye yari yaririye agacoki hejuru kujya ko mukavuga tudasonje byose bararura bidakomeye umuzaniranyo twarakumbagara tukavuga ati nimeze gutwononera ibintu natwe twasaba yuko icyo gihe cyogera tumaze kuronka n'abantu twihura.
Aba banyagihugu bashobora gutakaza amahektare 5 y'amatongo ubuseruka iyo miryango ukora 200 Tarsis baranyizigiye yidoga avuga ko icigwa ry'ubwo rubanza ryabayemo akarenganyo kuko sentare inkuru ya Kabezi yaruciye nabi.
Ubwo rubanza rugira rutwangaye ni urubanza rwaciwe ntaga byacapfuye Ntakarenga Umworo haciye haje uwundi muntu abimenyeshwa ruvamo impaka ivuga ngo Ntakarenga Umworo araciwe kandi atariwe yaburanye none kayemwe ntituba Abarundi twoba mu gihugu byacaye hatukomoka ko yahavukiye muri 1933 none ubu tuje twebwe tugire gute.
Banegura amasentare yo mu ntara ya Bujumbura ko yoba yarashizemwo kamwana wa mama mu guca urubanza canke ko yoba yarafumbatishijwe.
Icyamere twe twaneguye ngiki ni kubera iki batatwumvirize ngo babanze twumve ko twubura na tuve kwiteri twe tunepfe bavuge tushakikiza ujya mugabo
kuko ndabye ndishyo intare ya Kabezi niyo yatumye akaze kari kose kawe kandi ubwo rubanza ntirwaciye ni mu gacimbiri ngo abashinjacyaha mu gacimbiri babanze bakumvirize kuko igihe uri kuraburana n'umuntu ugasanga yo bakurusha uko angana nta jambo ushobora kugira usanga yageze hafi y'icanga wowe ukagira ati ngiye kwiregura ngo ugasanga nta jambo ufite bivanye n'icaba yamaze gukora wene turire nibyo bituma umuntu arenganwa.
Isoko ryacu ryaragerageje kurondera sentare inkuru yo mu Kabezi abo nabo bakaba barishuye ko ataco bashoboye kubivuga ko kubera ko basa n'abatacizeye amasentare yo muri iyo ntara hageze aho bibaza ko imanza nk'inzo zosubira kuburanishwa ku mugina.
Umukuza w'Abarundi nagomba twandikira uwete rudusubiza ku mugina twe tuburane nk'uko president yamabivuga ati imanza zana na nyuma sentare nzigende ku mugina zumvizwe n'abantu bo ku masiga baba bazira ubu rero twe tuma rusubira mu mujyango amasura gakora kandi amasentare ndasubirisha abantu amasentare niyo yamye azingamika abanyagihugu n'icyo gituma abantu bagiye koma
hagataha. Kuri uyu wa kabiri imiryango ivuga ko iri kirangazwa mu matongo yayo yari yituye umuhuza w'Abarundi uwo nawe amakuru isoko ryacu rihabwa n'aba banyagihugu yababwiye ko agiye kwiga ikibazo cabo ari kumwe n'abajeje intwaro muri komine Kanyosha. Isoko ry'Ijwi rya Amerika ryarondeye kandi umuryango wa Kavamahanga uburana niyo miryango ivuga ko iri kiro mogwa umwishura ko utavugira ku maradio imyaka 45 iraheze uru rubanza rw'iyi miryango yo muri komine Kanyosha ruriko ruraburanywa ibice birenga 90% by'imanza ziri mu masentare na matati ya matongo ibintu biruko mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamayidogeye ubutungane ko budakora neza harimo no kudindiza imanza
intambara hagati y'impande zirwanira ubutegetsi muri Sudan igeze ku munsi wayo wa kane ku munsi wejo habarurwaga abantu bagera ku 100 bamaze guhitanwa nayo umukuru w'igisirikare cya leta General Abdel Fattah al-Burhan ahanganye na General Mohamed Hamdan Dagalo bakunze kwita Hemeti umwungirije akaba nayoboye umutwe w'ingabo z'abaprokomanda Fidel Niyongabo aratubwira iby'intambara uko bihagaze
Abategetsi b'ibihugu byo ku isi harimo aba leta zunze ubumwe za Amerika Burusiya n'Ubushinwa hamwe n'ibihugu by'Abarabu n'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Afrika barateye akamo impande zitana mu mitwe muri Sudani gusaba guhagarika intambara umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres yagabishije ko ingwano muri Sudani ishobora gutera ibindi bibazo ziyongera ku byari bihasanzwe ku banyagihugu Guterres avuga ati
The humanitarian situation in Sudan was already precarious and is now catastrophic.
Abanyagihugu bari basanzwe bahanzwe n'ibibazo bitari biki ivyo bibazo byari yongeye kurushira muri iki gihe ndiyamirije ubwicanyi buriko buhitana ubuzima bw'abasivile n'ubukogwa kubaserukira amashyira hamwe ajeje gutabara bikanakomeretsa n'abandi isinzi ndiyamirije kandi n'ubusuma buriko buraba ndibukije impande zose ko zitegerezwa kubahiriza amategeko mpuzamakungu harimo kubahiriza umutekano n'abakozi bishyira hamwe ONU n'abakorera amashyira hamwe ajeje gutabara naravuganye mu mpera z'indwirangiye n'abategetsi b'abasirikare babiri bariko batana mu mitwe niko kandi ndavugana n'ishyira hamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Afrika hamwe n'abategetsi b'ibihugu byo mu karere ndifatanije n'abanyagihugu bo muri Sudani muri ibi bihe bitoroshe na gato mu gushigikira utwigoro two kugarukana ikiringo fata kibanza gishingiye kuri demokrasi hamwe no kubaka kazoza karangwa n'amahoro n'umutekano umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika Anthony Blinken nawe yasavye impande zitana mu mitwe muri Sudani kumvikana na kungingo yo guhagarika bidatevye ingwano zigatangura ibiganiro yasabye kandi izo mpande zompi gufata ingingo zigenewe kugabanya imishyamirano no gukora ibishyose byose kugira ngo umutekano w'abasivile bubahirizwe Blinken yatangaje ko inzira yonye ni hari ari gusubira mu biganiro byubahiriza ibyifuzo by'abanyagihugu bishingiye kuri demokrasi Blinken avuga ati
We have been consulting very closely on the situation in Sudan
Tubandanya gukurikiranira hafi biriko bibera muri Sudani turiko tuvugana n'ibihugu by'Abarabu byo muri Afrika hamwe n'amashyira hamwe mpuzamakungu twese dusangiye impungenge kuri iyo ngwano hamwe n'ubwicanyi buriko bubera muri Sudani n'ukuntu iyo ngwano iriko igeramira abasivile tubona kumwe ko General Buran na General Daglo bakwiye gukora ibishoboka byose kugira bakingira abasivile n'abanyamahanga bari muri icyo gihugu dusaba ko ingwano ihagarara bidatevye impande zitana mu mitwe zigasubira mu biganiro bizoshikana Kundwaro y'infata kibanza irongowe n'abasivile mushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yabitangaje ku munsi wa mbere ahari mu Buyapani mu nama y'abashikiranganje bajejwe imigenderanire y'ibihugu inzwi ikomeye kurusha ibindi mu by'ubusunzi ku isi byo mu mugwi G7 mushikiranganje Blinken yatangaje ayo majambo inyuma y'uko ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bw'Ubushinwa butangaje ku munsi w'Imana ko buri ko bukurikiranira hafi byiriko bibera muri Sudani kandi ko bwizeye ko impande zose muri icyo gihugu zizoshira imbere ibiganiro zikabandanya inzira mfata kibanzi zotuma ubutegetsi busubira mu minwe y'abasivile ku munsi wa gatandatu kandi ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bw'Uburusiya bwaratangaje ko butewe impungenge n'uko ibintu biriko biragenda muri Sudani bwarateye akamo impande zitana mu mitwe kazisaba kwerekana ugushaka kwa politike mu gufata ingingo zo guhagarika intambara bidatevye bubaye ubwa mbere leta zunze ubumwe za Amerika n'Uburusiya hamwe n'Ubushinwa bivuga rumwe mu gutera akamo gasaba ko ingwano ihagarara muri Sudani yamara naho amakungu ariko aratera ako kamo abo basirikare bakomeye bariko batana mu mitwe basa n'abatiteguriye kuganira mu gihe bitana bicanye ku munsi w'Imana izo mpande zibiri zitana mu mitwe zayizumvikanye ku byari byasabwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU birimwo kugurura amayira yotuma abakomeretse batabagwa yamara inkoho zagumye zasana Naho Sudani yaranzwe n'imyaka itari mike y'ingwano, kudeta n'iyindi migumuko, Claude Kair akurikirana ibibera muri icyo gihugu yatangaje ko gutana mu mitwe kuriko kubera ku mugwa mukuru Khartoum kuri ku rugero rutari bwibonekeza imbere yaho n'ubwa mbere mu mateka y'icyo gihugu haba gutana mu mitwe gukomeye cyane nguko mu bice byo hagati ku mugwa mukuru Khartoum ingwano irabica bigacika kandi no mu bindi bice bya Sudani hamwe n'intara ya Darfur yo mu burengero hamwe no mu ntara ya Kasar yegereye ububibe mu buseruko bw'igihugu
Njuti mukomeje kutega matwi amakuru twabagezagaho muri iki gitondo naha tuyasoreje ndabashimiye mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro byacu hano ku ijwi rya Amerika je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma Nadia Tahaniwe wegeranije majwi muri aya makuru twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese.